Genzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno munsi cigwa cacu cuno munsi kivuga ngo kwifatanya kwishengero na leta ku rwego rw'isi kwifatanya kwishengero na leta ku rwego rw'isi dusenge uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe n'ibihabwa icubahe mwami urakoze ko duhaye abahigwe yo kwiga ijambo ryawe muri uno mwanya turakwinginze ngo tuyoborwe nawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Amen. Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno munsi mwibuke yuko turiko turiga igitabo cy'ivyahishuwe Yohana turi ku gice cya 17 icigwa cyacu cuno munsi kivuga ngo kwifatanya kwishengero na leta ku rwego rw'isi kino kiganiro mugishikirizwa na mwene so Jimmy Nishimwe yaje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza mirongo ibanza y'iki gice twari twayiravye mu cigwa ca mbere c'iki gice kandi byinshi turamaze kubisobanukirwa mwa kino gice nkamaraya hamwe n'ijambo Babuloni reka tubandanye dusoma hariya mu byahishuwe igice cya 17 duhereye ku murongo w'indwi gushikana ku murongo w'icumi havuga ngo ndakubwira akabanga kuri ya mugore na kigikoko agenderako gifise imitwe indwi n'amahembe cumi igikoko ubonye cariho kandi kitakiriho kandi kigira kiduge kive ikuzimu kije kuranduka kandi aba ku isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye kukuremwa ku isi bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka aho niho umutima ubwenge userukira imitwe ndwi iyo niyo misozi ndwi uwo mugore yicayeko kandi niyo bami ndwi abatanu barakombowe umwe ariho undi we ntaraza kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito ano niyo majambo umumarayika yishuye Yohana mu gihe yariko aramwereka yuko atampamvu yo gutangara iki gikoko ibikiranga birasa n'igikoko cha kane Daniyeli yabonye mu gice cindwi twarabonye ko ico gikoko cari gihagarariye neza Roma kandi Roma yabayeho mu bihe bibiri Roma ya Kaisari benshi batazira ngo Roma ya gipagani ariko cahavuye kimerako agahembe gatoya kandi ako gahembe twarabonye yuko ari intwaro gikristo y'ubupapa marayika yavuze ngo igiko kubonye cari kiriho ariko cari kikiriho kandi cari kigira kive ikuzimu kicongere kigaruke kije kuranduka ibi marayika abivuga mu kwereka Yohana ko atampamvu yo gutangara kuko Yohana yari yatangaye mu murongo wa gatandatu impamvu yatangaye ni kubona uno mugore maraya yari yicaye kwa kino gikoko aborewe amaraso yabera bimutera gutangara marayika ngaha ariko aravuga ubwami bwa Roma mu bihe bitatu igihe cya mbere cyo kubaho bavisha amaraso. Yohana yari karere kwa mwibuke yuko Yohana mwiriyere kwa ahagarariye ishengero. Ishengero ryari korirere kwa yuko ritagomba gutangazwa n'ibikogwa ubupapa bwakoze muri kahise. Kubera iki? Kubera ko Roma yarabayeho mu gihe cya mbere ari Roma ya Gikayisari ihama ubwoko bwera ibwica kandi bugira nabi. Icyaranze Roma ya gipagani kwabaye kuvisha amaraso y'inzira karengane. Ikindi gihe cyakurikiye cyabaye igihe cyo kutabaho. Roma ntiyari iriho, nicyo gituma marayika avuga ngo cyari kiriho. Kubera yuko Roma yarabayeho igihe kirekire ivisha amaraso, marayika yerekana ko hari ikindi gihe Roma yategereza kubaho ariko itariho. Mu yandi majambo, itavisha amaraso. Kandi marayika yongera yerekana yuko izokongera kubaho, hakongera kubaho ikindi gihe cyo kuvisha amaraso. Kandi icyo gihe nicyo cya nyuma cya Roma izobiri kirerekeza kuranduka. Igihe cyo kongera kubaho, cyo kongera kuvisha amaraso, iki gihe cya gatatu nicyo cyatangaje Yohana. Yohana yari asanzwe azi ibyaranze Roma ya Kayisari kwari kuvisha amaraso, ariko mu mirongo ibanza twarabonye ko yariko arerekwa ubwami bwa Gikristo bw'ubupapa, kandi atangazwa no kubona busesa amaraso. Ngaha marayika amusigurira neza, amumenyesha ko abapagani b'i Roma barabayeho basesa amaraso mu mvugo ngo cariho. Abandanya yerekana ko kitari kiriho cyari igihe abapagani bari baciyorobetse batarayerekana. Muri icyo gihe abakristo ntibishwe, Roma ya gipagani ntiyaboneka, yari yihishije mu bukristo, yasa nkaho itakiriho. Igihe ubupapa bwari bumaze kuvuka, igihe cya Konstantino, igihe cyo kwinjira kw'abapagani mu ishengero, abapagani bari biyoroheje cyane, ntago baboneka. Icyo gihe nta mukristo yari kararengana. Nicyo gituma marayika yerekanye yuko Roma itahari, ntiyari ihari icyo gihe. Ubupapa bumaze gukomera bwaragarutse mu ishusho yabwo ya gipagani, butangura kwica inzira karengane. Uko niko kongera kubaho kw'icyo gikoko. Kandi kubera yuko Yohana yari karabona ubupapa busanzwe bwitwa idini Gikristo, akabona bwishe abakristo bagenzi biwe, baratangaye. Marayika mu kumusobanurira impamvu ibyo bibaye, mu kumwereka yuko usibye gusa yuko ubupapa bwabayeho igihe gitonyi bwiyorobetswe abapagani biyorobetse, nayo ubundi nta mpamvu yo gutangara, kubera yuko ari babapagani nyene bari basanzwe bicwa amaraso. Marayika yabujije Yohana gutangara, kubera ko nta mpamvu yo gutangara kuba ubupapa bwishe abakristo. Ntatangare kubera yuko ni ya Roma nyene ya gipagani yiyambitse ubukristo, iri kirica abakristo. Bibiliya ibandanye ivuga ngo kandi aba kwisi bose batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi, bazotangara babonye icyo gikoko yuko cyariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Uku niko intwaro y'ubupapa itangaza abantu bose kandi kwegera k'abantu bose, na cyane cyane abahambaye kuri ino si bazotangara koko. Aho niho umutima w'ubwenge userukira. koko harakenewe ubwenge mvajuru kugira ngo dushobore gutahura bino bintu ntago ubwenge bwa muntu canke umutima winarije atabayeho guca bugufi ngo twemere Yesu aganze ubuzima bwacu biragoye yuko dushobora gutahura bino bintu abagize ubwenge bo barabitahura kano kajambo kaza kavuga ngo uhereye kukuremwa kwisi mu byukuri katujana katwereka yuko byose bifatiye kwirema umuremyi n'utari umuremyi mu mvugo yumvikana ngaha bibiliya irikirerekana yuko ababa kwisi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo mu kuvuga ngo uhereye kukuremwa kw'isi bariko barerekana yuko ari abantu batasenze Imana umuremyi ni kuvuga ngo abantu bazosenga ubupapa n'abantu amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo kandi impamvu yo kutandikwa mu gitabo cy'ubugingo nuko batasenze Imana umuremyi ntago bumvise ubutumwa bwa marayika wa mbere buhamagarira abantu gusenga iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi ni kuvuga ngo abantu birengagiza ubutumwa bwo mu itegeko rya kane rihamagarira abantu kuruhuka isabato yo ku munsi ugira indwi ngo bane bibuka yuko Imana ari umuremyi wabo bano bantu nibo bazosenga igikoko hano uruno murongo mu kuvuga ngo uhereye kukuremwa kw'isi mu ibi mutegeza kubitahura kubera ko abantu babayeho kukuremwa kw'isi kandi hano hakaba ariko haravugwa igihe cyiherezo ntago mu gihe cyiherezo abantu babayeho uhereye kukuremwa kw'isi bazoba bahari mu gihe cyiherezo ngo bagende gusenga igikoko bibiliya gukoresha ino mvugo ngo uhereye kukuremwa kw'isi bibiliya yerekana yuko intambara ya nyuma yo mu by'iyobokamana izobihaga gaze kugiko kukwemera igikogwa kirema no kutacemera kwa mutangaza yuko Imana ari umuremyi canke ntubitangaze kwemeza yuko Imana ari umuremyi wawe n'ukuruhuka isabato nta kindi kibutsa Imana yashizeho ngo dukwiye gukora kugira ngo twame mu bwenge bwacu harimwo yuko Imana ari umuremyi wacu mu bwenge bwacu hama ibikogwa bikomeye Imana yakoze atari kuruhuka isabato mu gihe turuhuka isabato bagenzi twama twibuka twemeza yuko Imana ari umuremyi wacu hano marayika atangariza abamwumva bose nanjye ndatangariza abanyumva bose abantu bazosenga igikoko abantu bari bagiye gusenga upapa nuko bari bagiye kwirengagiza amategeko y'Imana n'isabato irimwo maze bakirundaniriza kugusenga ku isabato yahinzwe n'upapa kino gikoko ni kuvuga ngo bano bantu noneho mu gusenga igikoko harimwo kwemera isabato y'ikinyoma upapa bwari bugiye guhinga imba na marayika yerekana yuko gukora kino gikogwa cyo gusenga dimanche ari gukora igikogwa gituma izina ryawe ritandikwa mu gitabo cy'ubugingo marayika abandanya avuga ngo imitwe ndwi iyo niyo misozi ndwi uwo mugore yicaye ko kandi niyo bamindwi abatanu barakombowe umwe ariho uwundi we ntaraza kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito ibi birasobanuye imitwe ni abami ndwi ikimenyetso gica mu kindi kimenyetso maze igitanga ubusobanuro kikaba ikimenyetso gikurikira imitwe ndwi niyo misozi ndwi ibivugwa ntago mu byukuri bivugwa ku misozi nyamisozi ibitwara bisobanuye neza igihe twariko turasobanura ibya Yoshua igice cya 11 rero ngaha mu kuvuga imitwe ndwi niyo misozi ndwi ubuhanuzi bubanza bugacisha imitwe ndwi mu kimenyetso cy'imisozi ndwi ariko ubusobanuro bukurikira nibwo buba ubusobanuro bwa nyabwo ni yo bamindwi abatanu barakombowe umwe ariho uwundi ntaraza kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito abenshi bagiye basobanura buno buhanuzi bisunze wa mupapa aheruka gutanga imihoho nivyo dushobora kubirabira ko ariko ngaha bano bami murabizi neza yuki gitigiri karindwi gihagarariye neza na neza igitigiri gishitse haruhande yuko bano bami barangwa no kugwanya isabato yo ku munsi girindwi ni kuvuga bano bapapa barangwa no kugwanya isabato yo ku munsi girindwi urukurikirane rwa papa bose baharuwe yuko ari karindwi ni kuvuga ngo abapapa bose bategekanijwe bazotwara mpaka baheze kandi cya gikoko cyariho kandi kitakiriho icyo ubwacu n'ubwira umunani ariko kandi n'umwe muri babandindwi kandi azoja kuranduka marayika arabyerekana neza yuko uwo ubunani niwe azoza gukora igikorwa giheruka mu yandi majambo igihe gikwiye gishitse kizohera bahawe kigereranya n'ibihe birindwi vya bano bami barindwi ariko uzokora igikorwa cya nyuma nugira umunani bibiliya mu gukoresha ngo uyu aje kuranduka bibiliya ivuze uje kuranduka ni kuvuga ngo nuzokora igikorwa cya nyuma uzohagararira ubupapa mu gihe cya nyuma mu kuvuga ngo uwo nawe ari muri ba bandi barindwi baba ariko barerekana yuko ibikorwa bibi by'ubisha byaranze upapa byo kwica abantu ku rugero ruhambaye nibyo bizoranga n'umupapa wa nyuma azokora agahamo ka nyuma gahambaye ku bwoko bwasigaye bwitondera isabato kandi bwitondera n'amategeko yandi yose y'imana babiheshejwe no kwizera umwami yesu kandi amahembe cumi wabonye niyo bami cumi batarima ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe abo bahuza inama baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo abo bazogwanya umwagazi w'intama uwo mwagazi azobanesha kuko ari we aganza baganza n'umwami w'abami kandi abari kumwe nawe bahamagawe batoranijwe bayobotse nabo bazobanesha arambwira ati ya mazi wabonye mara yicaye ko niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi vya Yoshua Yohana igice cya 17 ku murongo wa 11 gushikana ku murongo wa 15 amahembe 10 wabonye niyo bami 10 ijambo ryakoreshejwe muri Bibiliya nkomoko mu kuvuga isaha imwe nihora risigura igihe kitazwi mu kiringo runaka ibintu biberamwo hariko haravugwa igihe ubwo butware bwategeke hamwe n'ubupapa ni kuvuga ngo igihe buno butware bano bami cumi bategeke hamwe n'ubupapa ni kuvuga ngo byabereye mu gihe kimwe igihe bano bami baba bariko barategeka no papa buriko burategeka ntago ari mu isahim ni kuvuga bavuze isahimwe ntago ari mu buryo bw'igiharuro isahimwe ahubwo bibiliya yerekana yuko ari mu gihe kimwe ibintu biriko biraberamo igihe bano bami baba bariko baratwara niho no bupapa bwariko buratwara Bibiliya ivuga ngo ya mahembe 10 wabonye cha gikoko amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima ariko bahabwa kuganziriza hamwe na cha gikoko nk'abami nyene mu gihe kimwe bano bami twarababonye niyo mahembe 10 ya kirya gikoko Daniel yabonye muri Daniel igice cindwi agiranya n'ubwami bune bwari bugize Roma abafaransa abavandari abongereza n'abandi benshi ikintu gikomeye ngaha twovuga nuko bazogwanya umwagazi w'intama gute bazogwanya umwagazi w'intama hari bikorwa byinshi upapa bwakoze mu gihe cyo kugwanya umwagazi w'intama harimo kwita amazina ya marogotano ikimazi cyategereza guhabwa Yesu baracyigaruriye mu gihe abantu byasaba yuko bihana ibyaha bakabirungika kuri Yesu mu iki gihe cy'ubupapa abapadiri n'abakomeye muri Kiliziya Gatolika barakeneye ayo masengesho ngo abaribo ahabwa abantu hakwihana ibyaha byabo kuri Yesu bagenda kubyaturira abantu hari byinshi twagiye tuvuga by'inyigisho z'ibihimbano zigenda zizanwa n'iryo dini byo kugwanya umwagazi w'intama ariko imihera n'imperuka umwagazi w'intama azobanesha kubera yuko ariwe aganza baganza n'umwami w'abami rino shengero ryari rishigikiwe n'abami benshi biburaya ryari rihambaye ryaragwanije ubwoko bwera burabica ku rugero ruhambaye niho hahavuye hakomoka abaprotestanti kwica abaprotestanti bari ku ruhande rwa Kristo kwari ko kugwanya umwagazi w'intama impera n'imperuka abakristo b'ukuri nibo bazotsinda nibo bitwa abari kumwe nawe kandi bahamagawe barumvise umuhamagaro wa Yesu barawitaba batoranijwe ni kuvuga ngo bakuwe mu bantu benshi kubera yuko bayobotse Yesu ntago gusa bahamagawe ariko baratoranijwe bamaze gutoranywa bemera kuyoboka Yesu irino jambo rivuga kuyoboka ni kwemera kumvira barumviye amategeko y'Imana abo vanesha arambwira ati amazi wabonye marayicaye ko niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga hamwe n'indimi nico gituma twama dusobanura mu buhanuzi tukavuga yuko amazi menshi ari amoko n'amakungu y'abantu n'amahanga hamwe n'indimi ya mahembe 10 wabonye na cha gikoko bizokwanka uwo maraya bizomuzingazinga bimukobe bige inyama ziwe bimutongoza umuriro kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ivyo yagabiye no guhuza inama no gushira cha gikoko ku ngoma yabo kugeza amajambo y'Imana azoshikira umugore wabonye niwe cha gisagara gihambaye kiganza abami wo kwisi yoha ibyahishuwe Yohana igice cya 14 ku munongo wa 16 gushikana ku munongo wa 18 ubuhanuzi buraryoshye cyane mu gice cya 13 twarabonye yuko papa bwabaye igihe butariho hakoreshejwe uruguma ubu papa bwaranswe namwe muri ayo mahembe ni kuvuga ngo bwaranswe na bamwe muri abo bami ubu Faransa bwarafashe papa buraja kumufunga kugeza aho yapfiriye mu gasho habaho igihe upapa butariho nico ngaha Bibiliya yavuze yuko bizokwa nka uwo maraya bizomuzika zinga bimukobe bijye inyama ziwe ibi byarashitse birashika ariko kandi Bibiliya yerekana yuko bazokongera gushira cya gikoko ku ngoma yabo umugore wabonye niwe cya gisagara gihambaye kiganza abami bo ku isi kino gisagara gihambaye ni Babuloni kandi Babuloni twaramaze kuyisobanukirwa iki gice cya 17 kiratubwira Gatolika nk'umugabane ukomeye wa Babuloni nicyo gituma ngaha Bibiliya ivuga ngo niyo cya gisagara gihambaye cyanke ngo niyo Babuloni ukuntu kino gice kiratwereka ukuntu papa bwifadikanije n'abami bo ku isi mu gice gikurikira cya 18 tuzoraba ukurimbuka kwa nyuma kwa Babuloni abakobwa bayo bazoba bamaze kwitegura no kwigaragaza muri komba ya mwisho ukuri urakumvise abazonesha nabemeye kwifatanya na Yesu abazoneshwa nabemeye kwifatanya n'ubupapa muri ino ntambara ihambaye mugenzi uhitamwo kimwe gusa amahitamwo nayawe ndaguhanura guhitamwo Yesu nanje nkakugirira isengesho ridasanzwe uhoraho mwamushobora byose urakoze kubwari no jambo heje kudushikiriza none rero mwami reba uno mwene data nyuma yo kumviriza no majambo yemeye kuguhitamwo mwami ndamusengeye ngo muhe kwizera gukomeye kandi mwami kuno kwizera agize kumushikane kumubatizo ndasengeye n'abagifise imitima ikomantaye abadashaka kumviriza kuno kuri ngo bakwakire mwami ndabasengeye kugira ngo mwami nabo bumvijwe ryawe baguhindukirire igihe kigishoboka turasengeye abafise ingorane zitari zimwe abagwaye n'abatanze imitwaro kugira ngo buri wese urabe umutwaro yazanye mwami umwishure kubera yuko ari wewe twiteze kuburaro n'uburamuko ni wewe byose kandi niwe dutakambira kandi turizeye yuko ibyo tugusaba twizeye ubidukorera mwami rema gushasha umutima w'umuntu wese amaze kumviriza kino cigwa kandi uduha ibyizigiro byo mwiherezo amazina yacu yame yanditswe mu gitabo cy'ubugingo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen mugenzi najya ndakumenyeshe yuko ku isabato y'igenekerezo rya 16 dufise umubatizo udasanzwe ku bantu bemera kuvavanura n'isi n'ibinyoma by'ibihimbano byashyizweho na bamwe bamwe barongoye amadini yiyitirira Kristo maze bakemera kubatizwa mu izina rya Yesu umubatizo w'amazi menshi usigura gupfana na Yesu kazuranwa nawe niba nawe wifuza kuzobatizwa ico gihe twandikire kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana 250 n'indwi 51 amajana 208 majana 6 na 69 akamenyetso ko guteranya amajana 250 n'indwi 51 amajana 208 majana 6 na 69 ukaba utarakora abone usubscribe following swivre bivana n'ururimi rikurakoresha mu kudukurikirana cudukora cubikora kugira ngo uzoshobore kubona ikiganiro gikurikira aho tuzoba turiko turiga igice cya 18 kibyahishuwe biragufasha kandi no kuronka ibindi vyigwa bica kuri no TV mu gihugu cy'iza TV kwibutse yuko kino kiganiro kiraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 za gatondo ni misi yose y'isabato isaha 8 n'inusuzumuhingamo ushobora gukora like kugira ngo twereke uko wafashijwe n'ikiganiro ushobora gukora ufise ico ubaza canke wifuza gushikiriza ushobora kutwandikira kuri zijya nimero cyangwa ukabyandika muri komante ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi Yesu aguha umugisha guhe kwa mu mwizeye ibihe byose nakire ijambo ry'Imana.